UccbBookings, Simba ya. 1-2 mic check, sound check pia. Kama usimwamini mtu jiamini mwenyewe, maana watakucheka wanapona unazama.
Pambana na hali yako.
Sheriff Mkuu Simba Yanga.